Uramusi twavuga yuko mwarushije kumugwi wa Rukinzo.
Ego uravye nyene twagiye tubakina izi nkino zose simukiro wa Rukinzo n'umukino wa Message Ngozi abakibanje baragerageje kwitanga mu gurumbu vya football mu kwamiza ko nico twabana bavuga ko ibintu byose birategurwa muga ndabona ko abakinyi banje ivyo tuyaga ingene bitanga nibaza ko twarushijishaka kuko nabategura nababwiye ati iyi ni nka competition tuzokina match zibiri il faut ko dutangura neza kugira ukino gwa kabiri nago nyene tuza tuvuga ngo tuje gutsinda tuze tuvuga duti ni 0-0 nibajije iyo kote mentale mu mutwe niyo nagerageje gukorera cyane kugira baheze urukino bameze neza
uno munsi twavuga ko mwatsindiye umugwi wa Rukinzo iwabo mu rukino rwo gusubiriza nimwebwe mu rukino rwo gusubiza nimwe muzobakira ibi rero biracirinze umugwa Vitalo Football Club mu gice gikurikira
ego sinabwo kubya ducirinzira kuko kutubatsinze bitatu barashobora gutsinda nabo nyene bitatu je mu rwino rw'amaguru ndazi ko byose bishobora gushika hariyo gutsinda gutsindwa no kunganya nibaze ntibace baje ngaho ngo baryame uko rukino rukurikira ni kwa gatandatu ntihenze tuzosura kandi ukino rukino rwa kabiri nico gituma mvuga ati ugo rukino rwa kabiri duca turufata nk'urukino uri ku ruhande ataco rusarusana n'uko tukinana munsi nivyo turasinze bitatu kubusa muga nabo muri football arashobora kubisubiza ahubwo no kubandanda bategura umutwe mamenye ko ari competition tugiye hanze ntubwiye ngo watsinze byinshi ahubwo bishoboka ngereza nibindi kugira ugume uri muri B tuzoje muri quart de finale bose bameze neza
ariko Vitalo ni equipe imenyereye igikombe cyitiro mukuru w'igihugu hambavu mu gwa Ligue des kumaze utahukana byinshi na Vitalo irimwe twitege yuko muri Primus League nivyo muracarimwe twitege yuko ingufu nyinshi cyane zo bazigiye muri kino gikombe
ego nubundi ura Primus League turiko turagwana agateka mbuga nta uvuga ko tuzaba mbere bisa nk'ivyarangiye je tuma tuvuga duti naho ko tuzogenda kose turaho umugi wacu turaho abakinyi bacu nyine bariko barakina dutegure mu nzira zose ikikombe cyo mukuru w'igihugu turego twugitwara nico gituma twama ukivi kugira turabe akarusho nkatwe abamenyereza turabe twievaliwe twisuzume turabe ivyo turiko turakora n'ivyo twakoze kuri ubwo tuzotangura umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri bose bameze neza twongejemo n'abandi kuko ibintu birategurwa nta kuvuga ngo uragiye ukina uri kuratomboza no gutegura abakinnyi bose mukamenyerana nico gituma ubona ko noshimira n'umuntu yadutije fitness urabona ko abakinnyi mbataruwa kumwe baruhu bwa mbere ni ikintu gikomeye nosaba n'indi migwi ishoboka abakinnyi bacu murabona intege zabo si nyinshi je ushaka ndabira ku migwi yose nico gituma burundi ahantu ari fitness kugira abongereza ingufu z'abakinnyi babo ingira vyo dufasha mu gihugu tukagira n'umugwi wa shane ushobora gukina arya mihiganwa shane
akajambo kamwe kuri idiju mapiri twabonye twari dusanzwe tumenyereye imyaka myinshi nk'umukinnyi w'inyuma wamuzanye nk'umusatirizi arinjije gitsinda
ego harya nuko abakinnyi bacu batamenya aho bakina je dona mu idiju mapiri namutanguye akiri muto nda mu ntara muri Atletico ari kuri point ari kuri alpha ari kuri haya na useno mushimbere mwobona akome gusa nico yitwa no vuga umukinyi je nshaka umukinyi ari polivalent nico yituma bitanteye ubwoba kumushira imbere kuko ndazi nanje nkikina natanguriye muri Ajax mu Rwanda duga hajya umuntu akina muri Ajax arashobora kuba umwimero no F mwiza cyane kuko ajya mayera koresha wabonye ko yarindiriye agakwitrumpi nyuma y'aba defenseur nukuvuga ko nef na 4 na 5 usanga bakina cyo kimwe nuko nanje nikorana nabikinye mu gabandi nibaza ko batavyumvira gucyo mugabo vyangiwe kubona cyo yatsindira itsindo ku muri hari abantu bari batangiye kuvuga ngo idije mapira muzi imbere ko riki nawe yerekanye cyo yagiye gukora arangyohe ni iryohere kandi amenye nawe nyene simaho kiri nyuma n'imbere ashobora kwa kina
tukovuga yuko uno munsi mwarushijwe ni giki cyabuze
bo nibaza ko muri football ari ibintu bibiri ari umunsi uvyuka neza n'umunsi uvyuka nabi tuva muri usanga yuko twarushijwe kandi biboneka simba nta birebire no vuga vraiment match uno munsi twarushijwe
ibi ni bibaci intege yuko mu rukino rwo gusubiza muzo kwa kimugwa nako vitalizo bakira yuko byo bakumbure bigabanyije amahirwe mu gikombe cy'itiro mukuri igihugu musanzwe mumenyereye reka mbere no mu mwaka uheze mwakinye urukino rwa nyuma rwa final
bo baravuga ngo iminsi irasa ntingana hama biduce integeho urumva ni tuba turaba sportif ni kuvuga ahubwo yitsinzwe nkuko uragenda ugategura ukiyumvira kubera ikina tsinzwe nkuko hanyuma muri football yashoboka kubera ikina nge ntogenda gutegura mugenza nge nkamusinda uko yansinze Nuvuga yuko tugiye gutegura ama ku munsi wa gatandatu natwe ko twoshobora kumuca mu gihe yuko yarice mu gihe.
Twitege yuko ku munsi wa gatandatu dushobora kubona Rukinzo itandukanye na Rukinzo twabonye no munsi.
Neza cyane. Na bavuze ko imisi isa ningana. Ndize yuko inshallah tuzoshobora kubasubiza mu ndumane. Ndetse tugasumbura nibi badutsinze.
Nibura mpaka bisa nuko no vuga mukiri mu mahiganwa yose n'ivyo no munsi mwatakaje mu rukino rwa mbere. Mbega nibura baka nitwovuga yuko kungure mu gihe byoshika mu gasezererwa mu ruguru mu gikombe cy'ikiri mu kuri igihugu mushobora guca mushiramo ingufu zanyu zose muri Primus League Burundi
nibaza ko none umunsi tutovuga ngo twaje tutashizemo ingufu none umunsi ingufu twashizemo mu mugabo byanze nibaze yuko no muri Primus League gutakaza urukino ntibisigwa yuko twatwarunegerije twatwaje kugira turonka amata 3 ile iyo bishitse bikanka nuko bimeze ariko nta rukino narumwe tukovuga ngo tugenda ngo tutashizemo ingufu oya tugarishize imiguvu nkizo twamadushyamo misi yose ariko murazi ko ivyanse vyanka bikunze bigakunda